emazulwini ngicela ukuthi ungilele sibaba ngicela uthethelele nami ngingizaba umhlaba ngiyaphanda nami ngingishiya emazulwini ngicela ukuthi ungilele
baba ngicela uthethelele izulu ngivulele umnyameni ungikhangise ngizithazama ungilwele ngiyazi ukuthi ngikhohlakele ma umhlaba umohlakele izono zami ungithwalele emazulwini ungamuke ngiyazi ukuthi ngisilisile impilo eyiningi ngithathile thekezile ngihekezile futhi nezono ngisenzile kuthuzile ngiphuzukile futhi nezitha ngidubulile ngibonisile ngihlobisile futhi nezulu ngibonile ngiyakhuthuza sinemhlabeni nami ngifuna ukudla ngiyahuzuka kule mpilo ngoba ngifuna ukufa kukholula ukuphila impilo yokhumusha baba ngiyakuquka ngoba ngisafuna ukubuka iduna ngisafuna ukuginsa baba ngifuna ukushintsha le mpilo ngiyajinda babilethi inkinga ngifuna impilo engcono angisafuni isono that's why ngikhupha ngamadolo ngifuna ukhono
abazele uthethelele nami ngiginsa kulo mhlaba ngiyaphanda nami ngizoshiya emazulwini ngicela ukuthi ungibulele sibaba ngicela uthethelele nami ngiginsa kulo mhlaba ngiyaphanda nami ngizoshiya emazulwini ngicela ukuthi ungibulele
baba ukuba sendleleni ngiyakhuleka emadolweni nami usathane endlebeni uyahlebela ebhedeni uhlale khona emabushweni baba ngikhulule esokweni izona zami zinselele kusaselana emhlabeni ngiyacekeza ukhleba uphandele edlaleni faka ituna ngiyahereza ngalokitha ngondlundeli ngiyabuzuka ngiyazibandela kumele ngisapoti ifemeli ngiyabathula ngiyasebenza ngizama konke kusemandleni lala nami emaseleni uhlale nami emakhazini umdlomi nami emakhoneni futhi ungikhiphe emacaleni maniyolahlwe emathuneni ukhanyisele emunyameni sengathele baba ngicela ukuthula umthwalo emadlubeni beke lapha emthondozweni ngibusiseke emphefumleni ungene phakathi enhliziyweni kusula igcazi ezandleni ngiherezweni konkezweni ngihuzukweni enhluphekweni iba nami
abazele uthethelele nami ngiginsa kulo mhlaba ngiyaphanda nami ngizoshiya emazulwini ngicela ukuthi ungibulele sibaba ngicela uthethelele nami ngiginsa kulo mhlaba ngiyaphanda nami ngizoshiya emazulwini ngicela ukuthi ungibulele
basemazulwini ngithethelele sezinshubele senkhathele sekwanele morena ngithwarele zono zami igcwele abaningi sebabulele magcwele emathunyeni baba ngicela umoya engcwele ngiyakuma ngiyiginsa ezamlo mhlaba ngizoshiya nami uzongidinga emazulwini masemfika emhlabeni kuyashuma nonembeza uyashisa dala ngenza namaphutha futhi ngikhathele nokufika phandele ndini kanti baba ngikhomba nini sikhathi sifika nini baba umbuzisa nini elami ulibiza nini kanti ngizoshesha nini mina phumula nini impilo ngithola nini dala ngiganga ngezibarisha ngikhanda futhi dala ngisidala baba nami ngifuna ukukhanya ngeze nezandla ngoba ngifuna ukuphila amanga ngifuna ukujabulisa umama ngenjongo yokuhlaba
abazele uthethelele nami ngiginsa kulo mhlaba ngiyaphanda nami ngizoshiya emazulwini ngicela ukuthi ungibulele sibaba ngicela uthethelele nami ngiginsa kulo mhlaba ngiyaphanda nami ngizoshiya emazulwini ngicela ukuthi ungibulele
Emazulwini
ngicela ukuthi ungu